sithandwa sami bengicela ubambe isandla sami ubambo lwami angithi wena ithambo lami umntwana wami angoba wena ibebi lami emaqinisweni bengifuna ukuthi ithemba lami asibabonise ukuthi wena isithandwa sami asihlale sobabili manje sikhohlwa abathakathi inkinga zoba khona uma siphika nomphakathi sinaka inkinga zethu size sikhohlwe umphakathi sikhohlwe ungaphandle bese sinaka ongaphakathi asihlangane sibangene bese sibashiya bemangele sishintshe namagama bese sibabiza ngosimangele kuthi uma besihlupha thina sivele sisuke sibaleke noma besicasula kodwa thina sivele sibahleke lapho sebesiphatha kodwa thina sivele sibayeke ngoba uyithandwa sami futhi ubambo lwami uwena ibhebi lami kanti wena uyithemba lami.
Overdose, I need you most. You become my overdose. And you know I'm so sorry. And now I love you so.
Rising of the hero, phakama kwekhawu. Basala bekhamsile mase ngidlula ngale nqawe. Phakamisa isithupha njengokusaluta kwekhawu. Sibize zonke intwana zizobona woza nawo. Ngimthande kwaze kweqa, lo mntwana seyangigulisa. Amaphuthu nawo kodwa sengivele ngamxolela. Yebo sengiyavuma i-overdose uthando lwakhe. Bonga benani, cause I need him most. Usuka ngase north kodwa ibizo usuke east. Sibe sazi kahle ukuthi wena usuke west. Inkinga uze ngokubi, awuzili ukuzosibonisa. Lapho ngeke sithuke ngoba uyena uzosishadisa. Sithando sami, bengicela uphinde ubambe isandla sami noma inini. Bengifisa ukuthi uphinde uhambe nami imihla yonke. Bengifisa uhlale uphambi kwami okusempeleni. Bengifuna ukwenza umama wabantu abami.